Sanibonani uzimdola lo intombi yasobuka. Kunomyalezo wesixoliso engifisa ukudlulisa kubo bonke nje abathandi bomculo wesintu nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu ababekhona lapha ePeoples Park kwi-Mother of All Maskandi Festival. Wokuthi ngabonakala nje sengidila nesimo ngendlela okwangafanele ngidile ngaso ngayo. Ngiyaxolisa kakhulu, ayidlule ezulu, ayidlule engane zakwethu. Ningakhohlwa ukungilandela enkundleni zokuxhumana ku-TikTok Zimdola 2021, ku-Facebook Zimiphi Biyela, Instagram Zimiphi Biyela, kanti ku-Twitter @ZimiphiB1. Kanti Monday to Friday ngisuke ngikhona nakanjani kuhlelo ku-Cozi FM, Danke 12-3, ngingena ngo-12. Kuze-ke kuyobumbana ihora lesithathu kusuke ngihambisana no-King Sifiso. Ngiyacela kakhulu ukuthi-ke nisilandele kakhulu nizwe ukuthi ngabe seniphatheleni kulo nyaka ka-2024 no-2020.